nikiye kintu kigeze kukubako kitwenza ariko utigeze uvuga
musambere nja mu ndege musambere nja mu ndege umva indege yarahagurutse gute kandi ahindukira urumva umutwe ucuraba hasi amagura araba hejuru umva ikiduhuga ndakoma induru mu ndege gushikaho abantu bose baguma baraba aho kandi vraiment cash sinzofa ndakibagiye nikiye gihimba c'umubiri wite bako gusumba ibindi iyo uri kuroga
ku maguru ngaha
wow icyo ndabakundiye ni uko uravugishije ukuri ati no ngaha ndakunda kubate bako
Isaac TV
Hello, hello, Isaac TV, Muramu Mezeneta, Jim Mezeneta, Hama, who come with to talk on the channel? Hamalek Nikiganiro, Kimu Kukin, the Mizora Mugi Kriki and Anganya Kri Isaac TV, how to do some Mutumira to Kawazania, Ibibat. The Kandora Mutumira, Avaramut and Salami.
Salam.
Mezenet.
Alhamdulillah.
Ready?
I'm ready.
Hamalek Tratangula, since Kari Bibat's office. That you are the courage of the man. Upon the bandit, you are the man. Secretary Tanguy is active.
Bon, just in Jamatsiko, Ari Comunican Okano, Zegot Kotangura Kuzandi, Sekuko, Haribas on Aguteguri, Najendana Vizanio Gapurongaka, Avandaku Gura Mukanya, Nozakarajo Kohera Kohama, if Jamatsiko to Razaku Hiriza.
Nangure Tangu Tang.
Ladies first, Tangu.
Okay. Ami pro a rubit comme gâton, observe mission gars. Observe mission gars. Quoi qu'il y ait, c'est moi qui t'aime, bah, yuko, bah.
Urakoze, en fait, gitoma na isema kuzana mbaye kunuko sinari kwambara impuzu nari nambaye ejo nategereza guhindura kuko bavuga ngo umusanini kiyo cha jami n'umumenyesha makuru ni kiyo cha jami utegereza kwa muri smart utegereza kwa muberewe utegereza kwa ama wambaye impuzu zimeshe kugira ngo n'abantu bazaho kubona bavuga ati wa muntu tora twumva kumbure no kusuku abameze neza hama jese ndi muri babantu bavuga ati uno musi nambari ejo nambari iyinjemo
tegura yizwe
kura iyinjemo ambara ariko ntasuyemo iyo nahora nari nambaye uherutse ya bon ibibazo janje je nabiteguye ni ibibazo byoroshe urumuri umenyesha makuru
bwo ariko
nugira ubwako ni ibibazo byoroshe umenyesha makuru ategeza kurinda ibibazo urumumenyesha makuru umukobwa cha umwigeme murondegwa na benshi mugeragezwa na byinshi uno munsi yaraje umuririmbyo cyangwa umenyesha makuru w'umuhungu je précise bien ara gusavye uko ugenda kumuramutse iwiwe ahasanzwe aba muri ghetto asanzwe abayemo we wogenda nimba ugenda kubera ko utogenda
bon jewe aho onye ikintu nshaka kuvuga nuko hari byo shika nkagenda canke bigashika singende kubera ko bivana n'umuntu ukuntu abameze hari abantu bavuga ati te vraiment uba ni ghetto ushaka kuza kukuramutsa canke ti numva tukibona na cyakumbwire ngende ndabivana n'ukuntu umuntu aba meze kandi bikavana na relationship mufitaniye n'uwo muntu ukuntu mu wamumenya n'ukuntu umuntu sinzi nkaganishe neza
bon yazaye ko bariko badukurikirana muri commentaire barazabwira ico bavuze si wishuye neza cyangwa utishuye neza
ama turagenda nikibazo
cyakabiri
nikibazo cyakabiri umuntu azi amipo nkuko umuntu uti nkubu dufate twumvise naka tuvuga icyo umuntu agomba kuryoherwa umuntu azi amipo ikintu cya mbere ayumva ni
umunezero bon ndi umunezero ndi wa muntu yamaryohewe ndi wa muntu adashavura ndi wa muntu nubwo umuntu yontuka canke yombwira ikintu numva yuko gishobora kukumble kukumbabaza ntashobora gushavura namaryohewe
sure
sure umuntu azombona sinzi ko hari umuntu amaze kumbona ashavuye ya bon ikibazo jewe nabyanditse nivyo kibazo niki uri umukobwa uri umumenyesha makuru urazwi dufata iri kuratambuka mu ibarabara n'amaguru buke buke ababiru ugasanga bicaye ku irigara bose makubita amaso kuri wewe wowe ba wiyumva umeze gute
bon igihe mbere hari igihe uhaca vraiment apa yuko uri umumenyesha makuru ugasanga nyine barakubonye vraiment uri umukobwa biragoye ntibigoye ariko birajana na guca ahantu barabahungu benshi problème de marche irahindura karumva nyene ukaba uri kutambuka mugabo nyene bisaba kwiyakira iyo ubu warabye ukabona ati sinambaye ibintu bicafuye sinambaye ibintu biteri soni tuguma nyene uri kuri nyene eh
askirore
ikiyatu cya gatatu no musi wajyama bakakubwira wikangure wisanga mu gihugu ushaka ibihugu bibiri wifuza ko kwisangawe n'ibyo
ibihugu bibiri nifuza kwikangura nisangamo ica mbere cyo bari Burundi igihugu canje kuko
oya apa y'ubu Burundi ubwo burimwe ubujyama mu buzindukira mwubwirirwa
nibaza yuko je ku ruhande rwanje no kwifuza kuguma nga uti kubera iki ndamaze kuronka iyo opportunity yo kuvoyaja nasanze atagihugu na kimwe kiryoshe gusumba igihugu cacu numva je no guma nga hatu
Wow, abarundi abarundi bwa mutima akunzi bazakize muri mu Burundi mukunda namwe igihugu cyanyu
namwe Yes kibazo canje kiroroshe ariko kiragoye Bon twese turoga twese turaja muri douche Isaac avyutse araja muri douche Santa avyutse araja muri douche Juma Jux avyutse canke imbere yo kajya amaraja muri douche iyo giye muri douche sivyo twese turafise ibihimba vy'umubiri turafise amaguru amaboko umutwe hano nibindi kumbure bira hano hataboneka Nikiye gihimba cy'umubiri witeba ko gusumba ibindi iyo uri kuroga ashi tugakira hahe
kirari kandi si kimwe jereka mvuko rya mbere ndakunda kuteba mu maso kubera ko ni nk'abantu babona kandi hari ukuntu twisiga ibintu si byiza kubiryamana nk'abakobwa batari babitse si byiza kuryamana ibintu uba wisize ndakunda guteba no ku maguru ngaha
Wow, icyo ndabakundiye ni uko uravugishije ukuri ati no ngaha ndakunda kubateba kubera guteba none ngaha
ahai ndakunda
uhakundira iki kumuntu atabizi twibira ko kabanga
bon birashoboka none ushobora kuvuga ati none ndakwate urashobora kuvuga ati je vraiment ndakunda amaguru yanje cyangwa ndakunda amatwi yanje ndakunda iki rero nanjye ngaha poitrine yanje ndayikunda
yes bon ni bon je ne vois vraiment sawa cha
Ni bihe byo kujya utarajya kandi wifuza kujya ufungura
ibyo kujya ntarafungura antuka nibiki ibyo kujya ntari bwafungure mbo nafunguye nkumva yuko biryoshe kandi binabishe ni umwembe n'imwembe n'igitoki
umva ibintu byose kubirya
Bon en tout cas ibyo dufungura ngaha mu buryo
kandi ibyo bon nibyo uhora ubona handi hose kwavuga ati ibintu kwese ndabirya ariko ndashaka kubirya ejo
icyo ntarajya kandi ntazokwigera mfungura
ndashaka icyo utarajya kandi ushaka gufungura
ushaka gufungura
numve vraiment ko kiryoshe cyangwa kibishe peut-être abantu baravuga ko kiryoshe bama bavuga ko kiryoshe cyangwa kibishe mbwa utarakirya ariko nawe ushaka gukirya
bon indyo zo hanze ntazomenya cyane menye iziwacu nazo majorite ndamaze kuzifungura ariko hariyo n'imfungurwa je ku ruhande rwanje iyo mfunguye ntabameze neza bon jewe hari ibyo ntakunda ndafungura ubugari ariko ubugari bw'ibigori ntabwo mfungura ndafungura ibi ntore ntazo mfungura ibyo ni bimwe mu bintu byananye
cyane ntore
ntazo nkunda n'ukuri yego ibibazo byanje kubera biteguye ngo mashaka kubisoma ntihagire akantu na kamwe kancika
wankaniye
bon uri umumenyeshamakuru ariko twese turakunda je ndakunda wowe urakunda umuntu wese arakunda kuko tubaye kubw'urukundo n'uwahe mustar w'umurundi uba wumva ufitiye ibigumbagumba canke igishika uwo kumva wakwirwana nawe muri mu bihe by'umunezero ntukaraha atari umustari basirondera umuntu azwi gusa
bon sinzi gusa ntubumuzi kunameze ntubumuzi kunameze don umuntu maze kubona physique match
wereka ndagwa karo rero hari umukobwa ashaka kumva umuhungu ariko araririmba cyangwa umuntu w'umuririmbye cyangwa umukomedian ariko aratwenza amwumvise gusa ku radio ntaramubona ntawazi akavuga ati wow uyu mutip ndi prêt yo gukora ikintu cyacu cyose kuri we uravyumva birabaho ugasanga yo kwidezabia meme kubera agukunda atari uko amudraze ariko avuga ati ndakunda ijwi ryiwe ndakunda ingene aririmba ndakunda ingene
kuza kure bose kuvuga ngo no shaka kuba prête ego urashaka kuvuga ati j'admire quelqu'un apa na ko ngo uri prête yo gukora byose no
mugabo urwana nawe
aha
flow wow rich flow ha the rent coats ni bon kandi mutipe no muboga afse physique ya bien afse rwigiza afse na six pack na afse rudanko rwanje
Tu as oublié vraiment go rent ya mugabo like kuno since kwa mende ikonda mubona inyuma canke mugahani ni vraiment ibyo ntibushaka byo tuma urashaka kwa admire quelque mugabo urabye nabi urashaka gutuma wabaye responsable umviza rero kindi kibazo ni je ndamukiwe nkubu bishitse
Yes.
Tugatende umukobwa akagusaba muyikure yo kubera ko security yawe cyangwa security yiwe bivanye uwo mwemerera kubera iki cyangwa niwo mwemerera kubera iki
Bon bishitse nubwo bitarashika sino kwemera yuko ayikuramo utukubera iki ntokwemera nabivuze ico nahura nuko umwana n'umugisha umwana atangwa n'Imana kandi gukuramo inda bari icaha gikomeye cyane ndamutse njyamanye n'uyo wundi nuko noba niyemeje ibyo bindi byose bizoza nyuma yo kujyamana nawe rero ku ruhande rwanje sinokora ikintu nk'ico
uvuga ati vraiment je ni cyo pikingiye titwikingiye ati none ugasanga nyene ntiwarumbyiteze
Bon mugiye mba mwikingiye n'umuntu nivyo ari ama préservatif ariko hari giye bishuka ugasanga wakoreje préservatif nabi turavyumva mu biganiro bitandukanye ariko mugihe nzi neza yuko iyo ndarije kumbure na imoteye sino kwifuza kuyikorora kuko Bon nta ura yuko umwana ari umugisha nta ura yuko umwana atangwa n'Imana ahubwo no mushigikira kuva akifata agitwara iyo ndagushika vyare kandi nkanamufasha kuko uyo mwana yo bari wacu twese ya ikibazo canje rero kiroroshe iyo uri kumwe n'umuhungu mukundana naka yakantu mukorera kugira ngo mwiteho mwereke yuko mukunda
afsasa
Je t'aime, Chan.
Je t'aime.
Niba, kuko umuntu wese afise ingene yerekana urukundo kuwakunda. Hari undi mukwerekana urukundo ategereza kumujyana kuri cap line. Bon, biravanye.
Icya gatandatu yacyo cya nyuma. Ni kihe kintu kigeze kukubako? Kibabaje? Cyangwa se ndatse? Kibabaje cyangwa gitwenza ariko utigeze uvuga nyene ndatse kubera ko watinye cyangwa ndasi
ikintu cya mbere cyambaye ko cya ntavutse umunsi wa mbere nja mu ndege kumva indege yarahagurutse gutya nca ndahindukira urumva umutwe ucuraba hasi amaguru araba hejuru kumva ikiduhuga nakomi nduru mu ndege kushikaho abantu bose baguma barava baguma barava baravuga ati cyo
ari wakubuti
eh kandi rero narakumwe n'abantu bazwi twara twajanye cyo ndavuga ati numuntu rana nyene aho kandi vraiment ka ash sinzofa ndakibagi mbaga nta numwe yabimenye oye kibazo jeni cyanyuma cya gatandatu uri umukobwa urakundwa urondoye n'umuhungu mudahuza idini dufatira umukatolike haje umuhungu w'umumizilma iwanyu barakubwiye ati ntushobora kurongorwa n'umuhungu mudasangiye idini w'umuyisilamu wowe uvyakira gute wowe uri tayari guheba abavyeyi kugira ngo ukurikire uyu muhungu canke wokurikira abavyeyi ugaheba umuhungu
ya icya mbere navuga ababyeyi baradukunda ariko sibo batubonera imbere cyane gusumba imana cyangwa twebwe bo mu gihe bivanye n'ukuntu jewe nemera icyo nemera tuvanye n'ibyo by'ijambo ry'imana nuko ababyeyi sibo nyubakira ubwo ni jewe namukunze nkabona kubera ko urashaka gutwara uwo musangiye idini ntiwigere ube proud ntiwigera ugasanga nta rukundo uriko araronka nta n'ikintu nyine nagufasha cyangwa ugasanga nta n'ikintu afasha n'abo babyeyi ariko ujya nyine mudasanga idini aranabafashije n'umuryango wawe n'ijambo ry'Imana yabivuga yuko ubutizera n'utizera bahisemo kutabana bambe kubana condition yari nuko batagira divorce
bon ibibazo bitandatu nibaze ko byakwiye ku ruhande rwanje no ku ruhande rwawe
ikindi akabazi k'amatsiko uko kuntu byibushe nifuza konda cyangwa nshaka kubandanya
sha just nifuza konda kubera mba mbona yuko ubuvyimwe bwanje ntaco bunyicira ibikorwa byose by'abantu bonze ndabikora mba mbona yuko ahubwo ku ruhande rwanje meze gutya mbameze neza ya
kandi kabazi kanyuma uri mu MC ukangera ubu mu journaliste bishitse ukagera ahantu yategereza kugira shwa ni kiyo kintu
bishitse nkagira shwa ikintu no hitamo
ati soit ndahebye journalisme cyangwa ndahebye ubu MC
no hebye myuga yose
oya uhitamo umwe
bon reka ndagusigurira igitumo ubu MC buramaze kumpa ibintu ubu journaliste butarama ubu journaliste buramaze kumpa ibintu ubu MC butarama donc byose ni magiriranire
ntashobora
nogira kuko byose nimba ndabikora nkabikora neza n'ukuri ngaho ni bon
abewe nta kibazo ufite turangize
ikibazo mu kurangiza ni kimwe hamace duheza nyene tu Juma Jux n'umukameraman wo muri Isaac TV sivyo murakorana mwakoranye igihe kinini none umunsi muracari kumwe uno munsi Juma Jux aje akagupropoza yuko mwokundana woba uri prête yo kumuhuga urukundo ego canke oya
bon aho kwishyura ego canke oya ntibikunda ntegeza kusigura ndashobora kuba novuga ego kwa kurukundo urumva sikintu kizuko nyene ni kintu bivanye nuko ndiko nawe urukundo ni kintu cyo gutegura sikintu cyo kwasabika bivanye nuko ndamuzi no ushaka kubona ati fromage madux twokundana ni bon cyane nawe bivanye kandi nuko ndamuzi teje urukundo utegereza kwiyumva mu muntu ndamwiyumvamo cyane nubwo nuba ntamwiyumvamo bivanye nuko nameze nitwokundana nivyo rero ndibaza
ikibazo cya nyuma mu kurangiza uragize mariage n'umuhungu hama uyu muhungu aciye akujana kuba mu rugo aho mama we na papa we baba wo kwisanzura mu ijoro muri vya bihe vyanyu vy'urukundo uzi yuko papa na mama we bari mu cumba gikurikira
yeah bon nta na kimwe ndabimenye kare nta nizo nokwemera two tuma tujya kuba mu kageto vraiment hama rero abakunzi ba Isaac TV nkuko mwabyumvise mwumvise tumire wanyu hama inzo twabeshyemo ni mu makomantere ni mu makomantere muzogira hama turabakunda cyane kuri mikoro yari mu cyo Sante La Talita Beyond Camera Juma Jux mu gihego na kimwe ku kindi
Isaac TV.